impilo yami ngaphandle kwakho ayiphelelanga. Ndinika wena isandla sami, sibambe njalo suku ngoba amandla sewekho andiphelelanga. Ndiyabuya, ndiyabuya, mamela, mamela iphutha lami kukushiya wena. Bambelela ngothando ngoba nami ngiyathanda. Iphutha lami kukushiya wena. Nontsikelelo, ndiyabuya. Nontsikelelo, ndifuna wena. Andilali ebusuku ndicinga ngawe. Nontsikelelo, ndiyabuya. There may be times I just can't get a hold of you. I know you are thinking, slowly replaying the times that we had.
Yeah.